Hello, 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 nganza kwethu ngibonke kumuntu asebe-subscribe-ile. Thank you bafowethu, i-channel yakhula every day nganza kwethu. Namhlanje ke bafowethu sinibhekela udaba olumnandi kakhulu olithinta laphayo, aka namasama. Amasama ke siyazi ukuthi i-edition yesi-26 ukhala ke u-aka nge-nominations list eyenzakalile ke kwenye ama-categories laphaya, where khona ke i-category leya esithi ke i-video of the year. I-category leya inama nominees amashumi amabili esingabuye sithi ngolimi lwasentshonalanga ke angu-20. Leya list ke noma nje engakhalazanga noma engakukhombisanga kahle ukuphoxeka kwakhe, ngoba uye wasebenzisa ke elinye igama ke elingeke ke lathokozelwana noma ubani, elinhlamba ngamanye amazwi esingeke salisho la ngokugcina ke imithetho yakwa-YouTube. Nganza kwethu ke angazi mina nibona kanjani ukugxeka kwa aka egxeka ke yona i-list leya yama-nominees e-video of the year. Yona yinde kakhulu ngokubona kwami, angazi ukuthi mina ngibona kanjani. Nganza kwethu ngiyacela ukuze umbono yenu nani kwi-comment section ezansi. Uma ungakacomment, ungakasubscribe, ngiyacela mansa kwethu u-subscribe, ushare ama-video. Thank you for the support bafowethu. Salute.